Salamu alaikum jama'a, sunana Hadiza Aliyu Gabon.
My guys, this is DJ Ninja on the beat.
Please subscribe in YouTube channel din shi. A YouTube, ku danna mana ƙararrawa, ku yi mana like, ku yi mana comment.